Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy!
Uvuke esbhedlela umlingisi womdlalo umvango uLC Rasalanovo neminyaka engu-71 odlala indawo kamukondoleli ngesikhathi esithola izindaba zokudilizwa emsebenzini. Ngimbingelele ngiphinde nginamukele kuphi nakuphi elanibola khona le video. Uma ngokuqala usijoyina leli khasi wamwelekela igama lami ngosibonga konke wakandwanda mothanda ungangibiza intatheli kaYouTube. Namanje usashaqekile umlingisi womdlalo umvango ngesikhathi ethola izindaba ezimtshela ukuthi uphelile umsebenzi njengoba uye waqumbela bekaphansi maqede wavuka esibhedlela. Lo mlingisi osekuphele iminyaka engama-25 elengisa kuwona lo mdlalo uthi ushaqeke kakhulu esezwa izindaba zokuthi inkontileka yakhe iphelile engazelele neze neze. Ngokwendawo ayilingisayo lo mlingisi kube ukuthi indawo ayidlalayo iphele ngo-May, kanti ushaqeke kakhulu esethola izindaba ezingamahlebezi ukuthi indawo yakhe vele ebisi iphelile. Babe sebemkhomba indlela uthi kumshaqise kakhulu ukuthi bese kuphele iminyaka engama-25 elingisa noma eyingxenye yalomdlalo. Uqube wathi ubengayilindela indlela alaxazwe ngayo i-production team njengoba ebesechitha iminyaka eminingi esebenza kanzima ngokuzimisela kuwona lomdlalo, kodwa bavele bamlaxaza kalula kanje. Uthi indlela abamphathe ngayo ayimphathanga neze kahle kahle. Kubikwa ukuthi ke i-production team ebesigxile kakhulu noma isifuna ukufaka abantu abasha njengoba abadala bedilizwe. Le ndaba ke zimenze waze waqule maqede wavuka esibhedlela ngesikhathi etshelwa ukuthi inkontileka yakhe isiphelile kulomdlalo. Bafethu, mina ngizofisa ukwazi ukuphala kweni khona lapha kwe comment section ngalo lo daba. Mina nje ngitathela YouTube, sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.